Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Padziko pano, anthu ena ali ndikuthekera kopeza chilichonse, chomwe angalakelake, akhoza, kugula izo zomwe afuna, pa nthawi iliyonse yomwe iwowa, akhumba. Anthu ena ali ndi ndalama zakuti, ngakhale atamwalira leroli, ana komanso zizukulu zawo, sizizavutika, moyo wawo wonse, monga mmene alili ashope bushiri, ndi azonefu. Sata, kuona mmene amakhalira, galimoto, zomwe amayendera, malo ogona. Pena umazifunsa kuti, kodi ineyo, ndinabwera kudzarani pa dziko pano. Kodi ndinabwera, kudzachimerera anthu wa, inde. Tikukamba za anthu, omwe ndi olemera ndipo dziko, limadziwa, zaiwowa. Maiko, alipo ndithu, ena ndi akutali, monga achina Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ndi ena, omwe ndi ampondamatiki. Kumatu malipoti, amaonesa kuti, anthuwa, ngakhale amanenedwa kuti ali ndi ndalama zambiri. Ndalama yeniyeni yogwirikayi, yomwe amakhala nayo ndi yochepa kwambiri, mwachitsanzo. Kuma account, anthu ngati a shop at Busheri, akolea mpasa, olo president, alazas ichakwera. Kumaso munthu wamkulu, Jeff Bezos, kulibe ndalama yodesa nkhawa. Moti atati atenge, ndrama zawo zonse pakamodzi, zikhoza kutheka. Kodi ndrama zawo anthuwa, amazisunga kuti. Nchifukwa ninji, sasunga ndramazi, kumabangi. Ili ndi funso, lomwe tikhale tikuoneka, pankhani ya lero. Jeff Bezos, yemwe ndi munthu wachiwiri kulemera pa dziko lonse lapansi, ali ndi ndrama zokwana, $195 billion, yomwe kuno kwathu, ndi yothamangira, $200 trillion kwacha. Ali ndi kampani zina zomwe zimambweretsera kapena kuti kumuonjezera ndrama zake. Sikuti ngati mkuluyo anadziwika ndi kampani ya Amazon, ndiye kuti ndiyokhayo yomwe iyeyo amapezera ndrama zake. Anthu ochita bwino amadziwa kuti kusunga ndrama sikuophweka, potengera ndi mmene chuma chimasinthira. Iwonso amakhulupirira kuti ngati munthu wochita malonda adalira malonda amodzi wokha, ndiye kuti ngati chuma chisintha. Komanso, njira za makono zibwera, malonda, kapena kuti ma business awaja, ndipo iwowa, azakhala upanda pogwira. Adzango osala ndi mbiri okha kuti awawa, anali olemera. Mwachitsanzo, kwathu kuno, kunali mkulu wina yemwe dzina lake, ndi Mike Chilewe, ndipo anali ndi kampani yodziwika bwino, yotchedwa Mike's Trading, yomwe mchite yawo, mwa imodzi chabe, kunali kupanga ma trailer, agali mundu za mtundu wa truck. Kumatu malingana ndi kusintha kwa nyengo, ndi nthawi kunapezeka kuti business yao yasiya kuyenda, ndipo panopa inatsekedwa. Zinthu zosakonzekera ngati izizi, amzathuwa anadziziwa kale kotero amayika ndalama zawo mu ma business osiyanasiyana kuti asazayaluke patsogolo zinthu zikazavuta. Umutu ndi momwe anzathuwa anthu achumawa amasungira ndalama zawo. Kotero, a Jeff Bezos, pokhala kuti ali ndi kampani ya Amazon, iyeyo ali ndi kampani zina zambiri, zomwe ndrama zake ndi zotetezeka, zomwe zimapangisa ndrama zake kukhala zotetezeka. Zina mwa kampanizi ndi ije ya Blue Origin, yomwe imapanga zombo, komanso kumapita mu mlengalenga. Ina ndi Amazon Prime Video, yomwe yalowa mu business yopanga mafilimu kuyambira mu chaka cha 2010. Kuonjezera apo, Jeff Bezos ali ndi mashare ku website ina yodziwika mdziko la America yotchedwa Business Insider. Kudzera mwa website imeneyi, anthu amadziwapo zinthu monga za mmene chuma chikuyendera dziko lonse, za njira za makono zochitira zinthu, kapena kuti technology, za malonda, zokuza za nyumba zowulutsa mawu, komanso za umoyo. Iyeyu alinso ndi mashare ku Unit Biotech. Iyi ndi kampani yomwe ndi yofufuza zokuza za umoyo wa anthu, kapena kuti health research, ndipo imapanga mankhola omwe amatha kuchepetsa kukula msanga pakati pa anthu osiyanasiyana. Alinso ndi mashare ena ku kampani ya Airbnb, komwe anayikako ndalama zokwana $37 million, kapena kuti $37 billion kwacha. Iyeyu alinso ndi malo ambiri, ndipo ndi munthu wachinamba 25 kukhala ndi malo ambiri pa dziko lonse. Munthu wina olemera kwambiri ndi Bill Gates, ndipo iyeyu ali ndi njira zina zomwe mapezela ndrama zake. Njira zomwezo ndi zomwe Amasungira ndrama zakeze. Bill Gates ali ndi ndrama zokwana 138 billion US dollars, kapena kuti 139 trillion kwacha. Ndipo ndi wolemera number 4 pa dziko lonse lapansi. Iyeyu pamodzi ndi mzake wina ndi omwe anayambisa company ya Microsoft. Iyi ndi imodzi mwa company zomwe zimathandiza anthu ambiri pa dziko pano, posatengera kuti ali mbali iti ya dziko. Chitsanzo ndi makina ambiri a computer omwe amagwiritsa mchito system yake. Aliyense yemwe amagwiritsa mchito computer ngati sagwiritsa Mac, ndiye kuti muli system yopangidwa ndi company ya Microsoft. Iye mwini wake ndi Bill Gates. Komanso chiwerengero chomwe chimagwiritsa mchito system ya Microsoft ndi chokwera kwambiri kuposa amene amagwiritsa mchito system ya Apple. Iyeyu kwambiri amayika ndrama zake kuma business opanga kafukufuku, kapena kuti research and development, makamaka kuzao moyo. Pakatipa anthu anayamba kumuchukisa kuti ndi amene akupangisa kuti kukhale katemera wa COVID-19. Alinso ndi masheya ku company ya Berkshire and Hathaway yomwe ndiye a Warren Buffett. Masheya ake ndi andrama zokwana 50 million US dollars, kapena kuti 51 billion marai kwacha. Ndrama zina anazika kuma business monga yonyamula zinyalala. Galimotozi zimakhala zikunyamula zinyalala makomo mwa anthu na makataya, ndipo izizi zimumbweretsera mphindu kwambiri. Zikhoza kumamveka monyodzeka koma musaiwale kuti pafupifupi komwe lililonse limatulutsa zinyalala pa dziko, ndipo outaya ndi a kampani yake. Ingoganizani ndrama zomwe angamapange potengera kuti dziko la Amerika ndi lalikulu kwambiri komanso lili ndi anthu opitirira 300 million. Alinso ndi kampani zina zopanga magetsi pogwiritsa mchito mphamvu za zuwa. Mark Zuckerberg ndi wachuma wina yemwe ali ndi njira zina zosungira ndrama zake. Iyeyu ali ndi chuma chokwana 123 billion US dollars, kapena kuti kuno kwathu ndi pafupifupi 124 trillion kwacha. Ndipo ndi wolemera wachisanu ndi chimodzi 6 pa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi mwini wa kampani za Facebook, Instagram komanso WhatsApp, kupatira kukhala mwini wa kampani zitatu zochokazi. Iyeyu amapanga business yokhala ndi nyumba komanso malo omwe anthu amachitira malonda zija amazitcha kuti property, kapena kuti real estate. Wakhala kugula malo komanso kumanga nyumba zosiyanasiyana mziko la United States. Ali ndi malo komanso nyumba za ndrama zokwana 100 million US dollars yomwe ndi pafupifupi 101 billion kwacha. Ku Hawaii ku Lake Tahoe ali ndi nyumba ya ndrama 59 million US dollars yomwe kuno kwathu ndi 60 billion kwacha. Komanso ku Silicon Valley achuma ena monga Elon Musk yemwe ndi mwini wa Tesla ali ndi kampani zina zomwe zimapangitsa kuti chuma chake chitetezeke. Iyeyu ali ndi masheya ku kampani zosiyanasiyana komanso ali ndi kampani ya SpaceX. Sage Brin ali ndi kampani yopita ku space. Bennett Arnett samadalira Louis Vironioka choncho anthu achumawa amamwaza ndrama zawo kuma business osiyanasiyana popangira kuti ngati business imodzi itati yavuta asazathiretu koma adzadalire inayo. Izi ndi njira zomwe anthu olemerawa amasungira ndrama zawo osati mabillion kumakhala kuma account. Kwathu kuno anthu omwe ali ndi chuma komanso kuthekera ndi kwabwino kumayika ndrama zathu ma business osiyanasiyana kuti ngati imodzi yasiya kuchita bwino inayo idzatithandize tiphunzire kuchina chake kuchoka kwa anthu olemerawa omwe sasunga ndrama zawo ngati chionesero chomwe enafe timachita.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never